Kjamme og kikki to fane Kjamme ki to ukai po I tangata ai koe I hari mai a koe Kjamme ki to ukai po Kjamme og kikki to fane Kjamme ki to ukai po Ai Tangata pai a hone Pakari ana te tu mai Ana tare ana te ao te hoki mai te auraki mai aroana ia ia te mana he ao huri huri he ao hori hori tawe ko ana te taura tangata motu ana te taura karawa
kiamma ki tou kai po
Hopi, not a Potiki, not Lachamara on Lachamara, and not Ojimaja. It's a Hopi.
Amazing.
Right, let's go.
We're currently at Port La Hopi. There is where we just had dinner last night. Over there is where we kayak yesterday. Wing Ahoa, Hare Atuana.
Mana, kimi tika ngā hou, e ao hori hori Tau e ko ana, te taura tangata Motu ana, te taura karawa
Kia mā ki tōu kaipō Kia mā hoki ki tō whānau Kia mā ki tōu kaipō I tangata ai koe, I hari mai a koe Kia mā ki tōu kaipō Kia mā hoki ki tō whānau
Kia mā ki tōu kaipō